Signal visitation le malobanyana mo le difunane swi. Tsa botlo itse gore possible na gore ngwana hae sa pele.
Why do we need difunane go ya go bona mo? And next time we please one show shetsa mo la go ntshane.
Why do you sponsor ba bile?
Wa sa mo tshishwa.
Ba zwide. Long time ne.
House of Zwide. Tonight at 7 on E!